Meke meke kua whakamana te WBO I tētahi whawhai ma Joseph Parker mo te tātua WBO o te ao. Ka riri tū ngutu a Parker ki te uri o Mexico e noho ana ki Amerika kia Andy Ruiz. Hei te tua ngahuru o haki hea mo te tātua reanga taumaha o te WBO. Whai muri hoi te rarunga o te kaipupuri I taua tātua ara o Tyson Fury o Piritana Nui. Nā, kā rea noa Ruiz kia hinga noa I roto I ana whawhai rua te kaumā'iwa, te kaumā'iwa ngā horo tetetanga. E rima henimita te tā roa roa ake o Parker I aia, kua auā atu te wā Parker e wawata ana kia whawhai kia Ruiz. Ā, hei tā te uri no te tonga o tāmaki, ka tāia.
We'll try and put Parker on his back foot straight away, you know, where Parker's not normally at. But yeah, I'm sure their team will work well enough to be able to counter that.
Look, this is fantastic. One of the largest global media events that Auckland's ever hosted and featuring one of our own, Joseph Parker.
I don't think there's ever been one here, so for us to be given an opportunity to have a world title fight in New Zealand and Joseph Parker is doing wonders for New Zealand boxing, it's amazing. So I'm pretty sure those tickets will sell out pretty fast.
Kare kore, ka tū te whawhai nei ki Vector Arena I Tāmaki Makaurau.